Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malien chema ani amusoma. Malikono ani akoka. Shana hama uloko kalandu ani akanyokon. Ani akisira mwomi nenguma malikono ani akoka. Slameche ani muso. Malien de bele jele ni wole wele dakanye. Kabo Abdul Karim Drame Yorola ni oye bamoko zawia ba o almamie. Karim Drame ani shana kakalandu anu kanyokon. Uku nisonjale. Ubada malien kelenena bele jele tloka kerengereliana bamakoni alamini aslame bele jele faso denyman bele jele siana ka kalando na kon yogon bele jele ka fosini dimashi ka be desamor kalot le muga an woroma samba fla ani muga ani kelen ni abibe farafin kalo alet le muga ni kelema nango jumadilo ula samba kele ani kemenani ani binani ani saba ka fo Anfa Muhammad Ulushan Ahmed Hamaullah ni ambele jele ko buye doko nyoro sherifuke doko ashrafu shurafa ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye shini 14 wati kafo abido bamako anyini nendo malien chemana musoma bele jele fe shanaka kalande na kan nyogon bele jele fe moko moko no obi iyere ye faso de nyumanyala kafan famo chana hamahullahu kaninani bay wole wole dado kanyesha ko lena bele jele ma anga bo ina fo kono klu kanyeshi aeroport modibo ketama selfana wati kata anfa muhammad shana hamahullahu kume ne ala ya no ya moko minye ika wuli ki jo wuli ka jo dan bele jele na wala sa anfa muhammad shana hamahullahu faso kanu mi mala ka ayere ni sonja ni akume chugo nyumanye ni malion uka bonye ani uka karama yirali anfa mawachana hamaulalla ani maliyo uka kilinya ko oyira anfa mawachana hamaulalla ambalmao ni wole wole dakany ani ni nendo che ani muso demse ani makorba bele jelefe mu seko e kabo kinyeshi podrom manoy anfa mawachana hamaulalla demaya ye kakumelike ye mi seko e kabo kinyeshi aeroport international ma ambele jele kabo ina fo konokulu ni wole wole dakany kabo Abdul Karim Drame Yorola no oye bamako zawia ba o imamu ye kokada Slamek kelingelena bele jelet loka malien kelingelena bele jelet loka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.